Likolo na ngele bokumisa
Mokonzi
Bikolo biso boyembela
Mokonzi yeah. Alléluia.
Nadire koe,
aleluya.